Obalulekileyo lona msasazi kakhulu not only kuVetyeka but kuMzantsi Afrika uphela kuba uphumelela kwakhe uVetyeka uzaba yinjinga yehlabathi enebhanti ezimbini i-IBO ne-WBA uyaba ke yibhoksa yokuqala ngakumbi kwelo cala phakuthi e-Eastern Cape ukuba yibhoksa ewina i-WBO uyakhumbula ke kuthi phaa e-Eastern Cape umntu ogqibela oyindoda ukulwela i-WBA yayingu-Happy Boy Mxhatshi ngo-1979 uVetyeka ke ngokuqala. Okwesibini, uMzantsi Afrika ngomso ebusuku kweli cala lethu but kuni iyabe ipha usuka ngo-5 yotsho ngo-7 malanga. Siyafuneka sonke simanyane ke sinike uVetyeka i-support nenkuthazo ayifunayo ngoba ngoyena mlo wakhe wamkhulu kuye lo. Kodwa ke silungiselele kangangoko sinako. Okokuqala, ii-managers zethu nee-promoters zethu kufuneka ziyazi uba ngoobani abakhoyo kwihlabathi jikelele. I-boxing ayiphelelanga South Africa qha. Kufuneka ziyazi uba mazidibane zithethe nabani na ndawoni zithetha ngee-boxers zazo. Ii-boxers zethu funeka sizithengise singaphelele ndlela South Africa ngakumbi ngakumbi xa izi-boxers sizibona into yoba zinokusasa kwi-boxing. Okwesibini, kuyawufuneka ii-managers nee-promoters zisebenzisane ukwenzela into yoba umntu owazi omnye kwelinye ilizwe okanye owazi injinga yehlabathi kwelinye ilizwe acebise lo ukhoyo apha eMzantsi Afrika. Okwesithathu, nathi ii-boxers zethu eMzantsi Afrika xa sizilwisa apho kunyanzelekile into yoba i-development yazo siyenze kuba silungisele into yoba ngamini ithile yawuze zilwelwe injinga zehlabathi. Loo nto indikhuthaza kakhulu because ndihleli nje apha ndiprepara nalefayithi nditreyinwa nguye uMr Vian Bhumu undicebisa kangangazo zonke iindlela and ndiyabhiliva kuye because yonke into ayithethayo kum ndiyayazi uba yinto esasuka kuyo uyihambile le ndlela before. Lo mlo kum uzawuba mkhulu kakhulu because ndizawuba ibhoksa yokuqala uyunifya i-titles eMzantsi ndiphinde ndibe yokuqala nowina. Ulona uChris John, ulona umntu ongazange wabethwa, indivuyisa kakhulu naloo nto kuba ndizawuba ngumntu wokuqala obethwa uChris John. Yinto engasoziphinde ilityalo nangubani nale.
UChris John uzibukela iividiyo zakhe, ingaba yintoni oyiqwalaseleyo ngaye?
UChris John yibhoksa apha ezidifenda, inedifensi eninzi and then ayiluzi focus. So mna kuzawufuneka ndenze sure into yobana andimniki lo mdlalo awuthandayo. Demands angabikho comfortable to fighting.
Umlozi ulungiselele kakhulu, you know, uVetyeka eyona nto ithandayo ngayo kubana ungumntu omamelayo and ungumntu onentlonipho. Usebenza lula ke xa usebenza nento njalo oyifunayo le nto umbona uba le nto iyayifuna. So awunidi kumpusha ke ube umvusa usenza yonke into uyakhona because uyayibona pha kuye le nto uba ikhona. Thina we are here to support him ukwenzela uba awine fight namava ke esinawo kulo mdlalo wamanqindi ngawo endiwafaka kakhulu kuye because kaloku uyakhumbula into yobana ufana noChris John akufunekanga ube uthathe nje ibe ngathi yindlaliso ngoba kaloku ungumntu ekudala edifenda ibhanti yakhe and ke kudala nje edifenda ibhanti yakhe you know uyarecognize amehlabathi liphele endifuna ubaqinisekisa ke abantu basekhaya into yokubana ngomso ngokuhlwa ngolwesihlanu uVetyeka uyaba injinga entsha yehlabathi.